They preach that I was born like this. Hallelujah.
Amadoda enza amanyala kwamanye amadoda azeke afumane isehlwayo esiwafaneleyo esiyimbuyekezo yokulahleka kwawo ekubeni.
Hallelujah, bazalwane. If ever we don't preach these verses amongst you, hallelujah, kucacile ukuthi kuseza ulahleka into enintsi yabazalwane. Sigqibele sinabazalwane apha sijonga uba ngenye imini yawuzatshate lo mzalwane asuke asiphathele enye indoda efana naye nentshele athi ndicela butata nindishatise la. Halleluya, inkosi ke mayisikelele. Ngoba zange sitsho bawumonaka ukuthi apha indoda ayitshati nenye indoda. Halleluya, umama akatshati nomnye umama. Halleluya, ndiyandithanda bazalwane, ndithanda nonke egameni lenkosi Yesu. Amen. I just want to say now, lift up your banner. Hallelujah. Lift up your banner. It's not topic in the Shuman. But kunende timanditho kuqala ndithi lift up your banner. Hallelujah. Kukhona izwi elikhe lathethwa lathi njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka yobhedu entlango mele aze aphakanyiswe uKristu. Hallelujah. So is the time now ufanele uthini? Lift up your banner. It depends ukuthi yakho ibanner. Hallelujah. Hallelujah. So kwi challenges bazalwane esihlangana benazana nazo, you need to lift up your banner. Hallelujah. Ibanner yakho mosile ndu believe la kuyo. Hallelujah. In a statement. Hallelujah. In a statement. But it's not what I'm going to preach about. I'm not even going to preach. Hallelujah. But I just want to read clean up. Kune confusion between nyama and spirit. Hallelujah. In a confusion between what?
Nyama.
Nandoni? Hallelujah. I just want to clear on that point. Hallelujah. But I need everyone to be comfortable. Hallelujah. I just need everyone to be comfortable. Hallelujah. Tuzokela sithile encwadini First Romans. Hallelujah.
Hallelujah.
Romans ku chapter 1. Romans chapter 1. Uba bendizawushumayela. Bendizawushumayela phaa namhlanje. Hallelujah. But it's just, it's a layout of reading, ne? So that we can understand. Hallelujah.
Amen.
To first understand, ukwenza kukaThixo. Hallelujah. Nokwenza kwabantu. Kune vesi tata elithi inyama ikhanuka ngokuchasene. Iyafana nebazalwane. Nomoya ukhanuka ngokuchasene. Haleluya. Siclear i-confusion between. Haleluya. Inyama nomoya. There is a lot of confusion. You know, sometimes when the spirit speaks. Hallelujah. Umoya uthetha kuwe. Hallelujah. Izinto ezingaunderstandwa yinyama. Hallelujah. Abantu baye bafuna ukuphikisana nomoya. Hallelujah. But xa inyama ithetha. Hallelujah. Izinto eziphikisana nomoya. Hallelujah. They don't want to understand. Abafuna ukuunderstand, abafuna ukunqumla straight, benze le nto ifunwa inyama. But ibe yona iphikisana nabani? Nomoya. Mamela. Umoya uyaphikisana nokudakwa kwenyama. Hallelujah. Umoya uyaphikisana nokudakwa kwenyama. uzonve kahle but inyama iyafuna ukudakwa but the spirit kwayona mani inyama iyaphikisana nokudakwa ndithi because nayiba nami iyakuxelela ukuthi ijwanga ayindini lo umuntu angathi abhubhe akwizidakamizwa le nto ayifunwa inyama but umuntu inyama ikutsalele ukuthi niyenze le nto. Hallelujah.
Amen.
There is a confusion between the spirit and the flesh. But the word of God can clear that. Hallelujah. Amen. Then it's up to you to grasp it. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Sikhule zombini. Uzawuminxeka apha endleleni. Ndakuxelela. Uzawuminxeka. Mamela la vesi. Noba ngeba nditsho mamela vesi. Uthi uba uJesu ziyeke zikhule zombini. Kodwa jonga. Sawuthi ngexesha lokuvuna. Haleluya. Uzumxelela uba izawutyebana le ngqolo izawungcokoceka abazalwane because iyadlelwa yile. Hallelujah. Wenza umzakelo uphila ngemini. Uhla umhlwayeni uJesu. Uthe nyawela emhlabeni olilwane. Enye yawela emhlabeni onameva. Hallelujah. Enye yawelwa emhlabeni olungisiwe. Hallelujah. Bazalwane. Wayicalula wayichaza. Le mihlaba kusentizweni zabantu ngabantu laba kushithe ngabo sithi ngamhlaba it's an every time when senziwa umzekelo uNkulunkulu akanandaba nezi zinto noba ungenziwa ngentaka ungenziwa ngantoni but eyona nto isinge apha singisele khona usisentliziyweni yomntu haleluya usingise emhlabeni ongubali ongumntu inkosi kemayisikalele masifundeni ke phaa siqaleni phaa kuverse 16 and I just my head apart. If you just born in Ulugulu, Uti, who seven and Kanjan in Twin. Amen. Do you go cry on Ulugulu was alone because Ulugulu ego cry? Uma will cry on Ulugulu, whenever I was taken, Uti, low bed.
Hallelujah.
And then you don't know Kulang and Gon. Hallelujah. And then you don't know. Ndithela ngomntu ocimba fama usezingqondweni. Haleluya. Angenza nantoni inathanda ukuyenza ngesikhathi sakhe. Haleluya. Abe uThixo ngohlwaya. Haleluya. Abonakale nasesidengeni ukuthi lo uyohlwaya. Inkosi ke mayisikelele. Haleluya. Masike siqaleni phaa kuverse 16 sehle nayo.
Enhlaka verse 16 kunashloko amandla endaba ezimnandi
amandla endaba ezimnandi haleluya
verse 16 andinazinhloni ngazo indaba ezimnandi zikaKristu zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo umJuda kuqala kwanolunye uhlanga ngokunjalo
haleluya bonke abakholwayo abakholwayo it's not forceful but abatheni masidlule verse 17
ngezindaba zimnandi kaloku kutyilwa indlela uThixo asenza amalungisa ngayo
ha siyenziwa kutyilwa indlela uThixo asenza amalungisa ngazo haleluya okay masikubekeke mama
kungokholo cha
ha
njengoko zithoyo nezibhalo ukuthi ngokholo lwakhe olilungisa uya kudla ubomi
hiyo lento eHebrews iHebrews isithi lunge kukholwa kunakubakho umkhulisa kakuhle uThixo haleluya
haleluya
asoze umkhulisa uThixo ngaphandle kwantoni kokholo and ukho lokweseka ubukho bezinto ezingabonwayo. Hallelujah.
Amen.
Okay, masidlule.
Enhla ka verse 18 kunesihloko isono soluntu. Verse 18.
Yes.
Ingqumbo kaThixo ibonakala ivela ezulwini. Yona ichasene naso sonke isono nokungalungisi kwabantu abayithintelayo inyaniso ngokona.
And bayithintela abanye bade bayiqoutele nasezwini. Hallelujah. Uba beyithintela inyaniso kaThixo bade bayiqoutele ngapi? Uve kukho iverse zika Satan athi umuntu uthe uThixo andizanga zakuchitha amasiko nazithethe. Yabona as verse zikuqoutayo. Azikho kule iBhayibheli. Hallelujah. Ziverses zika Satan aninikileyo ezingqondweni ukuthi uhlale unayo uyiqiqa wena wedwa. Ingekho ezibhalweni. Hallelujah. Okay, masidlule.
Verse 19. Unobangela wale ngqumbo kukuba oko kunokwaziwa ngoThixo kucacile kubo. Kuba uThixo wakubonakalisa kubo ngokwakhe.
Amen. Abayibaleki le nto ngoba ingavelanga, ingacacanga. Icacile kubo. UThixo wayibonakalalisa. Hayi bazalwane. Jongani, yabona indalo kaThixo, indaba kaThixo. It's more than science, man. It's more than geography. Hallelujah.
Amen.
Because ezo zinto sithela ngazo zizinto ubuqili babantu abanikwe nguThixo ingqondo. Hallelujah. Uba kuthiwa le nto umuntu ebephume entweni emfeneni ebephuma vila bayichaza kodwa laa nto bathi ibifane beyenzeka because it iBhayibhile izinto ezazisenzeka ziyaphinda zithini zibuye zenzeka kutheni ningaphinde yenzeka kaloku ifanele ukwenje nje le nto ifanele uba yicycle iphinde yenzeke iphinde yenzeke. Halleluya. Kutheni ningaphinde yenzeke? That means bukhona ubuxoki somewhere somehow. Qha abantu abakwazi ukuthi hey hayi ndikhangele ndancama andinampendulo yale nto. Halleluya. Masiqhubekeke mama.
Verse 20. Kaloku imo engabonwayo kaThixo ndithetha amandla akhe angapheliyo kwanobuThixo bakhe ibonakala kakuhle kwasekudalweni kwehlabathi.
Halleluya.
Kaloku iqondakala ngezinto azenzileyo uThixo. Ngenxa yoko abantu abanasiphephelo mpela.
Ngenxa yoko abantu abanantoni? Ngabantu abathena aba bengenasiphephelo bazalwane. Because uThixo wethu sisiphephelo sethu. Hallelujah. Then ngabantu abatheni? Uyivile phanga upset bayisisohlwaye santoni siya. Hallelujah. Okay, ndiqhubekekele ke mama. Kuverse 20 lo mthetho umfundayo. Yes.
Verse 21. Bayamazi uThixo.
Ibambeni ke le ndawo. Ibambeni ke le ndawo. Kufuneka niunderstand bazalwane because sithetha namaqili kwabantu abamaziyo ubani uThixo. Hallelujah. Sithetha nantoni? Namaqili wabantu abamaziyo ubani? And kodwa abo bantu ngoba besithi bayamazi uThixo nendlela uThixo abohlwaya ngazo. Hallelujah. Abazazi ukuthi baphila phansi kwekhesi. Hallelujah. Masidlule mama.
Kodwa abamdumisi ngokumfaneleyo.
Abamdumisi uThixo ngokumfaneleyo.
Abambuleli nokumbulela. Basuka babanga bacinga izinto ezingento.
Yes.
Yaza ingqiqo yabo yamfiliba.
Ingqiqo yabo yamnyama yamfiliba. Hallelujah. Ingqiqo yabo bona abasilibali bezizilumko. Abasilibali benengqondo. Abasilibali beqiqa. Hallelujah. Basidlule.
Bazicingela ukuba bazizilumko.
Oh, uyayiva le mntu.
Ukanti baziziyatha.
Okay.
Bashiya ubuqaqawuli bukaThixo ongafiyo. Baya kukhonza umfanekiso womntu ofayo.
Yes.
Nowentaka, nowezilo ezizithozine.
Yes.
Nowezilo ezirhubuluzayo.
Yes.
Kungoko athe uThixo ngenxa yeminqweno yeentliziyo zabo wabanikela kwiintlondi zabo.
Wabanikela kwiintlondi zabo. Amelani bazalwane. Yabona le point uza kuyo mama lesizayifunda ngoku. ile ibangela nabanye abazalwane babe confused. Akekho umuntu ozalwe gay okanye lesbian. Hallelujah. Lithi iBhayibhile wabanikela. Hallelujah. Ukuthi bahlazisane. Hallelujah. Uthi omnye hayi ndazalwa ndinje. Hallelujah. Mhlawumbe sisibetho uthi xa sibeke phezu kwale family ngenxa yesizathu esithile. Lunga uba yi-product. Hallelujah. Ye curse. Okanye ke mhlawumbe wena ngongamameli ngoku wenza i-product ezazemva kwakho yantoni ye curse. Inkosi emanisikelele. Some abanye abantwana bekho nje abazalwane bazalwe because i-curse ebekhona phakathi kwefamily zabo. Hallelujah. Ekudingeka uba ngoko umntu ngamnye azithini azikhuphe ngokwakhe because izwi kaThixo ngaphandle koKristu ungekamamkeli usesesonweni. Awukanenobuli lilungisa kangakanani. Hallelujah. But ungekamamkeli uKristu usentweni. Hallelujah. Ungangixele uba utshayi awujoli awuthini zange waba wena owazalwa ungekho kuKristu usentweni. Hallelujah. Kandlulele mama kulevesi.
Ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. Aba bantu ke bagqwethe inyaniso kaThixo ngobuxoki.
Ngobuxoki.
Bahlonela isidalwa basikhonze baze bamlibale umdali.
Ufana nabo abakhonza ibhokwe nenkomo. Ubomi bakhe buxhomeke ezibhokweni nasenkomeni nasezinkukwini. Bakhonza isidalwa. Bagqitha kumdali. Okay.
Yena bamlibala umdali yena ongowokubongwa ngonaphakade. Amen.
Yes.
Ngenxa yoko ke uThixo ubanikele ezinkanukweni ezilihlazo. Ewe
nditsho ubanikele ezinkanukweni ezilihlazo. Okay.
Ewe nditsho namabhinqa la abo ayalalana ngokuchasene nendalo yemizimba yawo.
Amabhinqa, ewe.
Kwangokunjalo namadoda akuyekile ukulala namabhinqa aza atshiswa kukukhanukana.
Igazi. Haleluya. Ifashoni mosungoku seyingene nasezicaweni.
Haleluya.
Haleluya. Ifashoni seyingene nasezicaweni khona befundisa abazigay. Bafundise kuma TV ngoku bafundisa igazi. Haleluya. iBhayibhile banikelwe. Banikelwe ekungcoleni. And yet they preach that I was born like this. Hallelujah. Kubeka kama.
Amadoda enza amanyala kwamanye amadoda. Azeke afumane isehlwayo esiwafaneleyo. Esiyimbuyekezo yokulahleka kwawo. Ekubeni.
Okay.
Ekubeni ke bengakukhathalelanga ukuhlala bemazi uThixo yena wabayekela kwezo ncinga zabo zingcolileyo baza benza izinto ezingafanelekanga.
Undigqibile ma. Bazalwane, if you don't like this, khawuhlale ezwini kabantu. Khawuhlale enyanisweni yezwi kabantu. Because abo bantu babonayo noba bangashumayela. Hallelujah. Kuguquka amawaka emva kwabo baya nawo esihogweni.
Hallelujah.
Izwi kaThixo lithi imfama ikwazi ukukhokhela inye imfama. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah bazalwane. If ever we don't preach these verses amongst you. Hallelujah. Kucacile ukuthi kuseza ulahleka into eninzi yabazalwane sigqibele sinabazalwane apha sijonga ngenye imini yazatshate lo mzalwane asika siphathele enye indoda ifana naye letshele. Athi ndicela butata nindishadise la. Haleluya. Inkosi ke mayisikelele. Ngoba zange sitsho bawumonanga ukuthi apha indoda ayitshati nenye indoda. Haleluya. Umama akatshati nomnye umama.
Haleluya.
But ngoba izwi lenkosi lithi sabanikela nokubanikela ekungcoleni. Bazalwane, mhlawumbe nizathi hayi sayisibone lo mntana wayezelwe njena yabonakala imeko. Ayikho le nto. Ithi iBhayibhile uThixo wabanikela. Haleluya. UThixo wathi wabanikela. Abantu baqeqedekile. Ukuqeqedeka kwabo bakhonza izinto abaziphetheyo, izinto abanazo. Haleluya. Bakhonza ii-behavior zabo. Mna ndindim ngakho mntu unondixelela. Haleluya. Abe ibe iyinyani liza kuye. Uqalapha uThixo abo yabona lo. Haleluya. Inkosi ke mayisikelele. And uThixo uza kunama. Jonga. UThixo akukunami ngoba uhlulakele nguwe. Ukunikile ingqondo ukuthi cabange kakuhle. Haleluya. Ukuze ukhuphe izinto eziphuhlileyo. Kodwa akubona ukuthi ingalo uzawonakalisa. Haleluya. UThixo akuthini akunama akuyeke. Ukwenze ubonakale elizweni ukuthi uThixo akekho apha kuwe.
Haleluya.
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 Akunikele kwezi zinto sinje ngenxa yezicabango zakho. Inkosi ke mayisikele. I'm sure ufuna ukuphila phansi kwekhesi. Izinto ocinga fama ngokunokwakho uhlekile okanye uqiqile enqondweni. Haleluya. Kanti ziyikhesi. Yokungamameli. Amen. Mamela ndikwenzela umzekelo. Uthi uThixo kwenye ivesi oyonakalisayo le tempile ngulo mzimba. Haleluya. Because umzimba lo wakho yitempile ngabantu. Uthi uThixo onakalisayo lo mzimba uyile tempile. Uthi mna ndiwonakalisa ngakumbi. Ibonele into kubantu abaselayo. Haleluya. Kukho ixesha apho umntu asele. Ude ngoku ungambuzi noba uyasela naye uthi wawuthi yeyi unosuke umbuze qhaba utye obuphi because uyambona uba ubhaliwe apha ebusweni uba hayi nolinxila akalali. Haleluya. Awukwazi umbuzi uba uyasela nokanye awuseli unosuke umbuze qhaba yeyiphi sesiko isitafu sakho mbonini. Inkosi ke mayisikelele. Because uThixo the more uzonakalisa uThixo ekuzama ukuthi ubuyele engqondweni asuka konakalise. Inkosi ke mayisikelele. Lixesha lokuthi nani ngexesha lisamamelayo nisengabantu abatsha. Haleluya. Ayizikuli kuphela le nto iza nakuthi. Whatever siyenzayo. Haleluya. Bazelwane, akekho umntu onomfuno ozifihla kuThixo. Mamela. Jonga, uThixo noba abantu basecamkoko bengafuni ukuthetha. Haleluya. UThixo uthethisa namatye. What do I mean ukuthi namatye? Bensane nje apha emotweni ngexa zikhwe nombane. Ndithi uThixo akayikhathalanga laa donki. Wayengenathi avula umlomo edonkini ithethe idonki. But ngoba wayekhathalela isicaka sakhe. Haleluya. Wathethisa idonki ukuze kuve lo. Haleluya. Angalithethisa inxila phezu kwentloko yakhe uThixo lithethe inyaniso elingayenzi. Ngoba uThixo ukhathalele wena. Haleluya. Isikhathi sokuthi ungahlali phezu kwekhesi okanye ungazibizeli ikhesi phezu kwentloko yakho. Uyazi haleluya. UThixo usinikile bazalwane igunya. Haleluya. Lokuthi senze izinto ngendlela esifuna ngazo. Kodwa sithini? Siqiqe. Sazi ukuthi ezi zinto ziza kusibeka phi ngomhla wokugqibela. Haleluya. Yiyo le nto kumane kuthiwa usezawuphendula. Ingathi kukude ne. Ingathi kukude xa kuthiwa usezawuphendula. Ingathi kukude. Haleluya. Hey, hayi usezawuphendula. Ingathi kukude. Kunabantu abaphendula ngoku. Haleluya. Kunabantu abaphendulayo ngoku. Besaphilayo, besadlahlavana. Bayaphendula, baphendula izono zabo. Awudingi nobufe. Haleluya. Uzawuziphendulisela apha nganeno. Inkosi ke mayisikelele. Sibona ngezinto ezenzekayo. Haleluya. Ezinye iifemeli ziyakhukuliseka tata ungasheki noba umntu abemnye. Iphele loo seyini emntu totali. Uthixo ayiwayiphe yonke. Because he cares. I wipe it to total. Kungabikho nomuntu omnye oshekayo. Senenhlahla wena uyachaza ukuthi hayi ikhona ifamily noma esithini ikhona ifamily lobe hey didi kuseni kune family esingasaziwayo total uthi ngo wazi wiper tu ngenxa yongamami
haleluya
ngosi ke bangisikelele ikhona ke leno nithetha mhlambi omunye umuntu angayithethi ngathi but lijonge izikathi ungabusebenzi sobakho ubuhlakani haleluya ungabusebenzi sobakho ubulumko. Hallelujah. But you may learn only is you got to go as good. If ever you are in my mind, but in that you got to go as alone. You will fall under a curse. You will fall under a curse. Hallelujah. Yeah, well, a part was a leg is. Go see my insigne.
Hallelujah.
Sigabanga say, Jonga, Uba is so good. Finally, so for money, Aband. I wish you to see 0 out of 10. Hallelujah.
Amen.
The way we preach at Aguzofa. Hallelujah. Omuse of Vangela. Omuse of Fundisa. Omuse. Hallelujah. Jalonjalo. But Yanzalona look to Kushan and Solomon Sabbath Gatico. Who was a queen against his use of art. Hallelujah. Sim Veutico.
Hallelujah.
Lit able Gatico. Goskaman Skelet. So Mazalani. Ndifuna nobambela amazwi ndifuna ufunde manje iBhayibheli encwadini yobase Levitakus ithi phaya tata indoda noba inkazana haleluya xa ithela umnqweno komnye oyindoda nibe nomnqweno koyindoda oyinkazana benqweno ithi bebekhuthelwa ngaphandle komzi aqulutywa ngamatye abafe imidithi haleluya ithi incwadi yaLevitakus but yayinga understandeki ngoko kwakutheni yayisisizwe nothixo wayesikhokhela kodwa namhlanje iyacaca ukuthi oh ikhesi le ibingaqaleki ngela xesha haleluya because bebefumana le nto kuthiwa yi-law abiding haleluya ithini abiding apho ibangabahlali abathatha isigqibo haleluya ibangabahlali abathatha isigqibo babulale lo muntu ngothi ke mayisikalele ngomthetho lo xesha kodwa ngoku uThixo uzenzela ngokwakhe haleluya siye sikujonge siphume kuwe siphume kaloku thina singabo abantu abasindisa abantu noba sishumayela sishumayela ukuthi wena sikusindise ngokwakhe kodwa sifuna wena uzisindise kuwe umntwana amandla okuzisindisa nguwe. Hallelujah.
Amen.
Eya ndikukushumayela mntakambanga. Uba wena uyayithatha ilapha kuwe. Uba uyithathi ikuwe. Hallelujah. Unamandla okuzisindisa. Yiyo le nto lathi izikathixo zisindiseni nina ngenxa yemiphefumlo. Yeyi. Hallelujah. So le nto ilapha kuwe mzalwana. Sisekhona nathi. Hallelujah. Sihamba le ndlela. Sifuna uba imizekelo uthi uba uyiqondi uqwalasele yethu ihamba. Haleluya. Silungisa iinyawo zethu bazalwane ukuthi sihambe kakuhle singabi crooked. Haleluya. Yiyo le nto kukhona umhlaba yothi zenzeleni imizila iinyawo zethu. Haleluya. Ivesi le ncwadi sikayisayo. Haleluya. Funeka uzenzele imizila iinyawo zakho. Into enyathele kule ndawo inyathele kuyo uphile iphile. Haleluya. Abantu bangathi bawujonga iinyawo zakho ngasemva baqonda ukuthi ah uba yiyo le intsindiso haleluya kodwa funeka bajonga abemva kwabaqama haleluya hayi man ndiyifuna le nto ndiyayinqwena bejonga iinyawo zakho qha indlela ohamba ngayo haleluya sishumayela ngehambo bazalwane ngoku kwenza uzokugqibela because sebengqola kakhulu ngabantu basiye kwenzima ah yhu abekho haleluya. Ay, kuphelile bazalwane.